Uma uthatha umuthi wakho, usabalala emzimbeni wakho futhi uwenza umsebenzi wawo. Kodwa okwesikhashana nje. Bese uyaphuma emzimbeni wakho. Ngakho-ke, ukuze umuthi wakho usebenze, kufanele uphuze inani elifanele ngokwesisindo somzimba wakho njalo. Lokhu kubizwa nge-pharmacokinetics, noma i-PK ngamafuphi. Ososayensi bafuna ukwenza isiqiniseko sokuthi inani lemithi abantu abalithathayo lanele. Kodwa ukuze bathole lokhu, badinga usizo kubantu abafana nawo. Ukuzokwenza ama-PK kuthatha usuku olulodwa olugcwele emtholampilo. Abasebenzi bakhona ukuze bakunakekele futhi baphendule yonke imibuzo onayo. Bazohlola okumbalwa futhi bahlole ukuthi uphilile na. Bese bafaka ipulani encane engalweni yakho. Ngakho-ke, ngenaliti eyodwa nje, ithimba lingathatha igazi elincane kalula izikhathi ezimbalwa ngalolo suku lokuvakasha. Uma usunikeziwe umuthi wakho, uzoyiswa egumbini lakho. Futhi isikhathi esiningi, uzothola ukuphumula. Ube nento ozoyidla. Uphinde ufunde. Futhi ungase uhambe uye ekhaya, uyolala kowakho umbhede. Ngo emuva kwamahora angu-24, ngemuva kokuhlola kwakho okokuqala, ithimba lizobe selikuhlola okokugcina. Futhi ngemuva kokuhlola ukuthi ulungile, usuku lakho le-PK lizobe seliphelile. Ukuhlolwa kwegazi lakho kuthunyelwa kososayensi ababheka ukuthi wawungakanani umuthi emzimbeni wakho ngezikhathi ezahlukene. Ukuhlolwa kwakho kuqhathaniswa nokuhlolwa kwabanye abantu. Futhi lolu lwazi lusiza odokotela ukunikeza inani eliqonde ngqo lomuthi kubantu emhlabeni wonke jikelele. Yazisa udokotela wakho uma ungathanda ukusiza ngokubamba iqhaza osukwini le-PK.